into eyenzekileyo emveni kuba ngithole I award ane Klein award kwaba khoutshintsho olunintsi olwenzekayo apha e-organization utshintsho lezepolitical silibonile ngenxa yomsebenzi owenziwa ngoomama kwi-organization kuba saye epalamente kwenzeka irespond yoba baphendule bathi bazayijonga le issue yantoni ye injustice eqhubekayo e South Africa because of ilantike I apartheid ndingathanda ukuthi ku Anne Klein aqhubeke nokujonga ancede onke abantu abangama activists ku human rights